Chuti bagenzi ndaba hai kazi gukurikirana kino kiganiro cacu cuno munsi abari vina bo sabandi nabari njwa kiba to cane CNJ wamagaye Chris na Junior nzo bukosheje ariko imego tubaye kaze kwikana ukuri batamukira kino beat cyangaruka inyuma ya Rokairi
Ndaguhamagara ngwino ngwino kugukunda ngwino kugushaka ndagukunda ndakunigarugera erga murondo wowe uri watari kandi narumwe numva gira nka wibyatari Nyagasanura ndinda wabandi batari Kuko murukundo mumba bata vyatari Kandi mutama yangu jijyo gushavura vyatari Erega muko wawuru wahatari Keji ndakura teche numba ndemye vyatari Kuko nje na watu zo shingu gwatari Bawungu bashwa kwirukiri vyatari Ariko kukubu gisha bikabi vyatari Nukuri kwasa ngombu meru wahatari Ama tugendi watu dushingu gwatari Mina tugenda zufatanya vyatari Kuba muri tizati gushika I Burundi ukundo kwacu tururinda bandi hama kugumanira hamwe turushe nabandi
Nezu sangiri renga Wamakara tukayaga Nakuki